Kumusi wa gatandatu mu bipimishije mu kibanza cyo muri zone bwiza bita Bonacueil basanze abanduye bangana 13 ku bwa rimwe mu masoko yacu hakorera amakuru ava muri icyo kibanza amenyesha ko ibitigiri byama biba bito mu minsi herezi indwi ariko mu yindi minsi ibitigiri by'abandura bikaba biba biri hagati ya 20 na 30 kuva mu kwezi kw'11 uwo munyagihugu wo mu gisagara cya Bujumbura abona ko habaye gufata minenego icyo kiza hamwe no kudebukirwa
Kani mazo kukarawa zara hagaze, ulihari umbango ni nzara, umbe vya kovide vyose wa kati. Ivyo oye niwe gikenewe, nga hama gisagara, hawa mumabisi, hawa ni hafiyufu kama mwabigihari, mwabigo vitandu kanyi, na hau kukarawira, na mumazo, ya madanda rizo, na usangaru ujo ugaragara kutagira mazigo hugirango, wiki ingire gusa, igiporushi nikiwa chamandu, umba ni hatari vya peso.
Kirete mu gisagara cha Bujumbura, mubindi bice by'igihugu, nko mu Kabezi, abanyagihugu baho bavuga ko naho nyene abandura coronavirus biyongereye.